Into and king ugi nth number kule sequence ilandelayo apha emazantsi. Sino 6 siqala ku 6 songeza ngoku u 3 side siyofika ku 9 andithi sawubhala u number ngoku apha ecaleni kwayo number ubonakalisa inani lethu kwam emazantsi ndizawubhala item ke ngoku item esikuyo i-index nayo ke ngoku term yethu yokuqala ngu 6 siye songeze u 3 ke ngoku sifumane u 9 ke ngoku bi-term yethu yesibini ke ngoku liyana yesibini le-term siye kwesithathu u 9 yethu ku 12 songeza u 3 kaphinde term yethu yesithathu ke naliya 12 yethu ku 15 songeza u 3 kaphinde term yethu yesine kufuneka sifumanise ngentoni i-general expression yale sequence ufumanisa intoni i-nth number ke ngoku i-nth term kule sequence ilandelayo masenze ngoku siyayazi i-common difference yethu ngu-3 andithi into sizayenza ngoku siza kubhala ngoku ezi terms zethu ngokwe-multiples zika-3 masiqale ngoku u-6 siyakwazi umbhala izawuba andithi ngu-3 ophindaphindwe kunye no-2 u-9 ke ngoku izawuba ngu-3 ophindaphindwe kunye no-3 u-12 uzawuba ngu-3 ophindaphinde no-4 no-15 ke ngoku uzawuba ngu-3 ophindaphinde no-5 uyabona ngoku ngu-3 ophindaphindwe ne-term plus 1 andithi i-term yethu ngu-1 pha songeze 1 simana u-2 siphindaphinde ngu-3 safumana u-6 thatha i-term yethu u-2 plus 1 simana u-3 siphindaphinde ngu-3 safumana u-9 thatha i-term yethu ngu-3 plus 1 simana u-4 siphindaphinde ngu-3 sithatha i-term yethu u-4 songeze 1 izawuba ngu-5 simphindaphinde ngu-3 sifumana u-15 ndiyathemba niyayibona ke ngoku le pattern yethu ithetha ukuthi sifumene ngoku i-general term yethu izawuhamba iyotsho kwi-nth term ke ngoku izawuba andithi ngoku sawube sawungeza u-1 phayana sithi n plus 1 ufumane inumber uqa siyiphindaphinda ngu-3 i-pattern yethu ngoku liyana ku-n plus 1 siye siphindaphinde ngu-3 okanye singayiphindaphinda ngosense i-distributive property sibinwa 3n plus 3 masiqiniseke siyasebenza ke term yethu yokuqala ngu-3 ophindaphinde no-1 ngu-3 plus 1 ngu-6 ngoku term yethu sibini 3 waphindaphinde no-2 ngu-6 plus 3 ngu-9 iyasebenza kuzo zonke ke ngoku ii-terms ithi yotsho kwi-nth term ke ngoku.